you say. The price of my love, the price that you're willing to pay. Away. And you cry, and your tears hurt. Goodbye. They said, remember me, to you, to wait. He's back. I'm just a stranger. Well, man, you'll be back. You'll be pussy. Remember, come to me. Be back. Time to tell. Remember, still when the truth bites. Yeah, oh, to see the door. It puts his shine. I call. You're me, such sweet, precious subject. My loyal subject. Ever. You'll be back. Da 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 da